Ngimela no divorce.
No. Ubuwazi nawe lili.
Yebo. Hey. Futhi mina ngiyamsupport unoka. Angithi akekho happy.
Hawu, kodwa lili. Upoison moon lo okhuluma enganeni ngomshado wayo umusha. Ingaqedi ngisho unyaka.
Angithi nonka uyasho ukuthi akekho happy. Mina ngeke ngize ngihlale la ngimpressureize ukuthi ahlale emshadweni. Angekho happy bona. Ma wena uba wakufosa ukuhlala emshadweni wakho. Mhla ungekho happy. Cha, hey, thina siyona nje ibekezela generation.
Ibekezela generation. Isho kanje nayo intombazane basifuna ukubayibhayisekela la elokushini ezogitshelwa wonkufana la.
Washintsha udludla, waba udlahla. Wena usasupport isibonelo futhi manje.
Lana usibonelo nayo lonto. Angihlangani nayo nosibonelo. Unonka useyikhohliwe ukuthi uba akasayidlunimi. Ubhizi ujahana abafana nje uyimanje kodwa ushadile.
Uphelela nomngani wami.
Hayi shothi lonke ke iphala la kaMashu lifuna ukuba umngani wakho sesingoba sesizwile ukuthi hayi iphenda uligqoki.
Abakhuluma njezo. Uma shonke awukhulume ngoba unonke engashada namhlanje divorce kusasa bazokhuluma. Ashada namhlanje divorce 30 years later still bazokhuluma. Hayi eh. Mina ngithi unonke kumele simsupport. Thina njengomndeni sibe